Why are you single? Bantwana bam, why? Nenza njani ebusuku okanye xa kubanda? Ndivile ndifuthi ukuba kukhona pha kuni bamane besithi Jesus is my husband, Jesus is my husband. Xa ningandiqheli, cela ningandiqheli, andiyo husband yam tu. And uba niyaqaphela, zezi zishumane ezisoloko zithi Jesus is my husband zishumane zodwa ezizitsho loo nto. Ye mani, khuphanani mani, khuphanani, sanani ezidetini ni-enjoye. Xa uyindoda ubheje, iyabheja indoda, indoda iyabheja. Niyeke le nto, why are you single? Yes. Zange ndithi kuni it is not good for a man to be alone. Andifundi naphaa kula nto endayenza kuNowa uba nathi izilwanyana mazingene ngathuthu. When usingle uyawungena usingle. Yho hayi mani, yho niyatyhafisa. Abantu baninzi kanje apha emhlabeni. Why are you single?